It's Wild Records.
Ni kuzaliwa na siku za furaha, wanga tunasherekea, tunasherekea.
It's Wild Records.